Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivera uthi abafuni ukuthi wayeli ukuqhamuka ngemuva kulandela igoli libawinisile lishawa nguMonapule Saleng ngemizuzu yokugcina behlule Chippa United ngo-2-1 emdlalweni wokuqala we-Betway Premiership. Wayengumdlali we-Pirates neMamelodi Sundowns u-Andile Jali uqhamukele iChippa maphakathi nesithombe sokuqala ngebhola elivuthayo, kodwa amabhakabhaka adlulela kwelinye izinga ne-Chili Boys ngemuva kwe-penalty eshawe nguJacob Faso Mabasa. Emuva kokuthi kubukeke sengathi lezi zinkunzi zaseSoweto zilahla amaphuzu, usaleng utakula amaphuzu amaningi ngemuva kokushaya igoli ngekhanda. Amaphuzu abalulekile, kuhle ukuqala ngokunqoba. Ngonyaka odlule saqala ngo-0, namuhla siqale ngamaphuzu amathathu, kusho uRivera kuSuperSport TV. I-Chippa iqembu elixakile ngoba inabafana abakhulu abaqinile, kunzima ukuyibamba, kodwa sikwazile ukubuya ngesiwombe sesibili. Ngicabanga ukuthi sidlale ibhola elihle kwezinye izikhathi, sakha amathuba amaningi kodwa ngokuxhamazela. Ukuqhamuka ngemuva kuyona into enhle, akuwona umkhuba esifuna ukwenza. Sifuna ukuqala imidlalo kangcono sibe yithi, sithole inzuzo hhayi njenganamuhla, kusho uRivera. Lo mqeqeshi waseSpain uqhubekile wachaza isizathu esibangela izinguquko zakhe ngemuva kokuthi ekhipha abadlali abafana noRelebohile Mofokeng noMabasa besibheka ukukwazi ukudlala phambili, ukudlula, uqonde phezulu noKabelo Dlamini, bese kuba nokwethulwa kukaMoleleki ukuze asisize sibambe ibhola kancane maphakathi wemigqa. Sibheke ukwenza okuhlukile kokugcina, bebekhathele kancane sithole igoli lesibili futhi ngijabule, kusho lo mqeqeshi waseSpain. I-Pirates izophinda igxile kwi-CAF Champions League lapho izokwamukela iJwaneng Galaxy ngomgqibelo emzuzwaneni wesibili wokuqala emlenzeni wesibili. Sinamasonto ayisishiyagalombili siqhudelana futhi sesivele sisemqhudelwaneni emithathu ehlukene, kodwa yileso simo uma uyiqembu elikhulu lapho uzama ukulwela yonke into, yonke imidlalo kufanele siyinqobe futhi namhlanje. Ngijabule ngokuwina ngoba kuzosisiza ngokuzayo, kodwa sidinga ukulungisa isimo sethu sengqondo. Emzuzwini yokuqala engu-45 kwengeza uRivera.